Ah, sí. Se va al spa.
Vala. Bese yavala futhi.
Hayi, hambi.
Vala la.
Ima. Nawu zokwenza lento engifunisile. Saninga bese ngikho. Ish, ngona inangile.
Akubulela ubhubhile mfana wami, awubhubhanga. Bo sekusele yokugcina. Bona ukuthi
lethu.
2.
Phela mina ngisaseleni nathi.
Sasaselona u2.
Phela wena uqala.
2 4 6 8.
Wena phela uqala ukudlala mina ngokushaya. Mina ngihamba. Uya ngiyiroba. Sengibonile.
Mshaye.
Shaya.
When we lay 1, 2. I'm going to go to the house. Ngiyivalele wenzela ukuthi leyo zoyibeka kube yona ekuvule ofuhamba ngayo. Leyo zoyibeka ngiyivalele.
Ngiyabonga.
Ngifuna ukubona ukuthi ubeka khona. Kube mina ukuthi I'm first move. Usadle 2, usadle 1. Hayi nayeni.
Yaba, unye wejile phela. Lo uyisaphi?
Nayeni.
Udlethu nawe. Bona nawe akathathe nje. Okwamanje.
2 4 6 8 10 11 12.
Beka 1 mfana siqedile sengihamba.
Ngikume
nginendaba
nami. Beka phela mfethu.
Sekushoyela uthi ndlate yodwa.
Philani ubani othenza kanje?
Ubeke phephelani ngibona.
Niplan.
Then. Ndinhlanhla. Tata loke dabula la dzala.
Iza phela baba.
Hayi yisana machala.
Yazi wena ukuthi mengakuvulela ngale. Hayi mfana ngabe
umosha.
Ubhisile. Ngeke usithole lesi. Asikashayi lesi usha ngase kugcineni lesi. Vela ngokuthuba nje.
Vela hayi nje
kuba ngicela umuntu. Nansi efanele imuntu. Noma nansi efanele imuntu.
Tafundisa.
Na 3 wena efanele 1 2 3. Hey, it's either umuva le.
Ngiyakufundisa manje.
Either umuva le. Umuva le ya kunengozi enukayo. Umuva le kunenye ingozi enukayo. Buka naye ngizokukhombisa
manje.
Ngizokukhombisa nje.
Cha, thani wena mangayimuva ngibe. Yabo mangayiya la ngeke kwenze lutho.
Oh, hamba.
Wena very full of
time. Hamba. Uzophula ngophuphisa mina pilani uzophupha. Yazi uzophupha.
Kanti nje ufuna ngini?
First move. Mina ngiya ngidlala udlala enini.
Khululeka.
Nakhiya.
Yabo ngoba nami ungafuna ukungu.
Uma. Uma baba. Was. Uvalele la. Was.
Durum.
When you're going to move, you're going to move. Ipam zam sung kehle lezon. Nzo move along it.
Slay queen. Sesifikile isway queen. Babana bantu benu.
Hey,
no, 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 no,
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Is it shy you ever then to then game over?
Umuvile.
Shy.
I'm bored at that.
Shina ngil.
Ebe papa ngayo.
Kubeka udlale.
Wena uzosuka asinento eseshaya iphelile.
Kubeka phela udlale. Akukho la uzovala khona ngiya lapha mina mina. Ngiya la vele mina uya la yena. Hamba wena lapho mina ngiza la. Woza nawe la. Bona wena phindo futhi udlale. Sebeba buza ukuthi ngiyakushaya futhi. Aye khona amathuna njalo lapho. Sebabuza into enjalo.
Aba mshayile hayi.
Yebo nje wena othi ngakushaya. Qale nje ngenza into zakho.
Uzovelile. Noma ungabaleka. Oh, what a bang for Nelly. I love the lag and she's a bedding shala. Clearly, I've had a little soon as soon as what the lag and she's like. Listen, friends,
I tell you, move by. Move by, which is I own.
Good little
man. Yeah, I'm by. It's so good. What's in your banana? Is a mover pen.
Hayi phelile indaba mabongo.
Hawu. Ithengile ihambayo.
Ngithi
abode mela ngene kanje. Ngikhona nje lo uyivala. Ya phela
usungaxhuma
nje uvalile.
Uma kuyaxhuma manje.
Manje phela wena mthini phela. Ngivula utararata. Basi lamandla.
I'm going to go to the house.